wewe nabonye imana imbwira ngo mu meza atatu kuko ari ama projet upanga ugomba gukora bigapfa bigasubira inyuma bikaja buhoro buhoro ari ibintu wari supposé gutangura kuva mu kwezi kwa gatatu ariko tugeze mu kwa gatandatu bitaraseruka biratanguye
Now,
Kelly, the heads are giving some
Amen.
Mumanya or Kuravuga, eh? It's Jam Giango, Damukia Kuri Zero, Damutu
Kitchen.
Who come with him Abguyu? Ari kinubashi zeho umengonuku guizwa nubusa.
Kuna kitu wamewaka
kufanisha na chose muzi mabgiwe.
Kitu chote
kivuchika na zero, zero, zero.
Wanafananisha na bure.
Tu seke lufe sefuwa zero.
Ibya kuna vyote
ni kwa zero. Yisanga izunguru kako nguku mengo na chaya kose.
Miguizwa nubusa na jizungu kwa munga fia kufanya kitu.
Ibite yugoba na masenge shoshwe gusenga mamu kiteginyishu we ni fuwa zero.
Minanga siya wonga maombi ya naza kaomba ya nasubile mwema
siya ni fuwa zero. Ashingi na he ni fuwa zero.
Alitanganya
sasa ashudie ni
Oh, oh.
Prophecy and prophecy, we are already in.
Ah, yes.
Apana nyuma yumusi.
Apana nyuma
yaleo. Imani lagutawa imuizina Jesu Kristo.
Amen.
Mumanya aza guhaguruka. Imani laguhaguruka ijemu iterambele ridasanzwe.
Amen.
Mumanya magia kumuagurusa.
Prophesy.
Imani laguhaguruka ijemu nsinzi mumande zose.
Amen.
Ufuze ambena na shumura kubandanyi vyo ndimu.
Amen.
Mumanya gihagaze. Nabonye alfabet F.
Nimeona alfabet F.
Florence. Okay, shiri biganza yijuru mbanda.
Prophet, abso yuko mtu yitwa Florence.
Anasema mtu yake anaitwa Florence.
Ubundi anuvise Florence enye, anuvise Florence. Ninda ringa avuge ngo ndakunda Yesu kuruta bose.
Ndakunda Yesu kuruta bose.
Prophecy and prophecy. Sincerely, mbonye ifise connection yo Florence na sisi nkuko kwa gatandatu cyangwa igitekiri gatandatu. I'm still talking.
Yavutse
mu kwa gatandatu. Can I professor Amira for the mission? Shiri biganza yijuru. I don't know why. Zalim Tabahash Kedi. Florence yavuse mkwa gangahe?
Kwa gatandatu.
Genda haja Florence mkwa gatandatu. Mumanya Florence alikuwa anatambuka kaja hiyo. Ndabonye gitigiri 12.
Naona hesabu 12.
Prophet, afse yuko mama wewe yababwiye yuko yavyaye abacuna babiri kandi uwo ni wa muherereza inyene.
Mama wewe yavyaye abana bangahe?
Mama yake yavyaye watoto 12 tena wito wa mwisho. Mwe microphone.
Yatubwiye yuko yavyaye abana 12.
Alitwemeka mama yake watoto 12.
Atubwira ko dusigaye turi bane.
Uyu ni we ari muherereza. Ari umuntu numvise Imana itabara afse problem ya stomach.
Kuna mtu nimesikia Mungu anasaidia yuko na tatizo ya stomach.
Mumwanya bahagaze
hapo. Katika muda wanasema hapa.
Ni mama wanyu.
Mama yenu.
Of course I knew. Arakize.
Anapona.
No. No muri operation baraboroga. Nari mvuze ngo arakize.
Amen.
Anapona.
Iyo amen ayo sisi kwa riteze kama mawakili uyu
munsi. Iyo amen sisi kwa kosa anapona leo.
Thank you Jesus.
Urakoze Yesu.
Mumwanya uvuze amen.
Katika muda unasema amen.
Imana irambiye ngo ije kubaha ijwi mu muryango
wawe. Mungu anambia naenda kuwapatia sauti familia yenu.
Amen.
Suko mutagiri na ambara.
Sio kwamba mkwagi na vita.
Ariko iza wewe zirarenze.
Lakini zako ni zaidi.
Zawe zirarenze.
Zako ni zaidi.
Hageri giye mwisimwe mu batera imiyaga bigatuma na mama nabo muvukana ntihagire numwe gutahura.
Bose nta numwe ntahura ariko bavuga ngo cyangwa ngo ngomeze nabi.
Ukaze gute uri kurarira. Sorry. I just saw ndamuravye.
Nimemtizama.
Yavuze amen.
Wakati amesema amen.
Imana irambiye ngo ndamuha ijwi.
Mungu akanambia nampatia sauti.
Amen.
For God so loved the world that he gave his only son so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.